Kujulu he, yelele mama, oh Kujulu he, kwendi anda, oh Kujulu he, yelele mama, oh Kujulu he, kwendi anda.
Ndagatala anyeka, hey azibi. Ndiyanda Jerusalema, munyi nagusa, seyandi gukala, munyi gaya jibi, ndiyanda itulu, yalo ibotu, dagatala anyiga, ehi ajibi, ndiyanda Jerusalema, munyi nagusa, Seyandi gukala, munyega ya jibi, ndiyanda itulu, yalo imbotu.
Ndiyanda Kujulu, kulilu mundo, kunina gupenda, kunina gusa, ndiyanda Kujulu.
Zata silige, munyika ino yansi, twaje wakupenga, munyika ino yansi, mulange bamujala, boba penga, uyanda ulalumuno, munyika ino yansi, malo zata silige, munyika ino yansi. Kwaje wakupenga, munyika ino yansi, mulange bamujala, boba penga, uyanda ulalumuno, munyika ino yansi.
Ndiyanda Kujulu, kulilu mundo, kunina kupenga.
Don't know.